Yo, kadzela. Yo, vakadzi vave MDC vaya. Vakasiya motikari dzavo pama police station. Vakaenda nemachinda avo. Handiti ka, kwavakazonoitwa zvavakaitwa zvaizvi. Saka handifungi kuti that one ka inyaya yekutombonyanyotaura nezvayo. Munhu wese, everyone knows that. Everyone knows that. Handiti.
My guy, look at this.
It's so unfortunate and tragic.